abiro singora gi wachni, nalande nyaka chieng', abiro singora gi wachni, nalande nyaka chieng', abiro singora gi wachni, nalande nyaka chieng', abiro singora gi wachni, nalande nyaka chieng'. Mwana mitima na kaneno, na medilami, mwana mitima na kaneno, na medilami, mwana mitima na kaneno, na medilami, mwana mitima na kaneno, na medilami. Abiro uloka kitio mwando gimedingei, abiro uloka kitio mwando gimedingei. Abiro uloka kitio mwando gimedingei, abiro uloka kitio mwando gimedingei. Kawuono nini loka ona baene gima nyaka yal, kawuono nini loka ona baene gima nyaka yal, kawuono nini loka ona baene gima nyaka yal, kawuono nini loka ona baene gima nyaka yal. Kawuono nini loloko chunye in midong' iritang'o, kawuono nini loloko chunye in midong' iritang'o. Kawuono nindi loloko chunye in midong' iritang'o, kawuono nindi loloko chunye in midong' iritang'o. Nasing'ora nawe otimbe mudho kana ng'ing'eya, awarora we otimbe mudho kana ng'ing'eya. Nasing'ora nawe otimbe mudho kana ng'ing'eya, awarora we otimbe mudho kana ng'ing'eya.
Madongo mopogore opogore kendo kuom pogonwa mich mag roho kaka en owuon odwaro. Haleluya.
Awarara we otime mudho kana ng'ing'eya. ngora rawe otime mudo kana ngine ya awara rawe otime mudo kana ngine ya asingora rawe otime.